abantwana bakaXhayeni besezantsi entabeni wabe umyalelo uthe ukubana uthe wehla wayishiya intaba wamka phambi kobuso bukaThixo awuzukwazi ukubuya bathi kwasele behlile bafika bonwaba nabantwana bakaXhayeni bathi bawugqiba ukonwaba bakhumbula ngokwabo abakwazi ukubuyiselwa ngoba bazonakalisa
afika bazidoroba
bafika bazonakalisa abakulungena ukuba babuyiswe baziswe phambi kobuso bukaThixo
hayi mandifunde abazalwane mandifunde mandifunde apha kule ncwadi yeGenesis sisibhozo igama lenkosi uYesu Kristu makabongwe kunezinto apha kule ncwadi bawufundisa ukubana besenalo ixesha ebendingathanda ukuzinyathela egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazarethe izinto ezambetha uNowa ukubana kwazi ukuwela kuthiwe ngoku abanye sele bethabe baphela kwathi uNowa yena nendlu yakhe bakwazi ukusinda ngoba bamvuthi
Yeah.
Sahluko sesesibhozo. Incwadi yeGenesis inhloko ndaba unogumbe. Basifunda kuverse 2. Yavingwa imithombo yamanzi enzonzobila nengcango zezulu. Wathintelwa umvumbi wezulu. 3. Abuya amanzi emhlabeni. Amana ebuya awutha amanzi ekupheleni kwemihla elikhulu elinamanye mahlano 4 umkhombe wazimisa ngenyanga yesixhenxe ngosuku lweshumi elinesixhenxe enyangeni leyo phezu kwentaba zaseAralat 5 amanzi amana ewutha amana ewutha kwada kwayinyanga yeshumi ngeyeshumi ke ngosuku lokuqala enyangeni leyo zabonakala iinqopho zentaba gameni loyisegameni lonyana egameni likamoya ingcwele ngcwele bawo uyingcwele uyingcwele yehova wemikhosi ubuqaqawuli bakho buzalisa ihlabathi Wena nkosi yam nguwe indlela mnikazi nguwe inyaniso wena ngubomi ngaphandle kwakho Thixo namandla asinako uba singalubona izulu Thixo namandla amakhulu asinawuze nkosi yam singena ebukumkanini bakho Thixo namandla sinike bawo indlebe zikamoya Thixo wethu sinike amehlo kwasanamandla kamoya sibonele nje kukubona izinto zenyama kodwa sikwazi ukugqitha sibone izinto zikamoya sibonele kukufa ezenyama izinto kodwa sikwazi nokumvuthiko izwi lakhe liphilayo sibe nokuliva khona ukuze sikwazi ukulamkela silithabathe liphile ngaphakathi kwethu egameni likaJesu ngumsindisi wethu haleluya amen igama lenkosi uYesu Kristu makabongwe ngeliswa nangelakhi yongendawo igama lenkosi uYesu Kristu makabongwe asinalo ixesha lokubana singaliveza eli ilizwi kodwa uba besinalo ixesha ibingazuba zezivesi zodwa besiza kulijonga ibali likaNowa sijonge ba umfundisi izinto ezibangele ukubana uNowa kuthi bonke abanye abantu bethabalana yena kwazi ukuphila
enjani
besizawukhangela izinto ezimncedileyo uNowa, but bonke abanye abantu bengakwazi ukulifa izwi likaThixo, kodwa yena uNowa wakwazi ukulifa. Ngenxeni yentoba ke torhwana asinaxesha futhi kandifuni nokubambezela ngomso kusasa, abantu bayaphangela kudingeka intoba kulungiselelwe namhlanje. Sizayivala le Bhayibhile yethu, into esingazukuyivala lilizwi likaThixo. Sawuthi masiphinda sihlangana mhlawumbi sibe nentlahla yokuqala kule ndawo sikhangele izikhobo nathi ezingasinceda ukubana sikwazi ukuunderstanda ngoku kwakusithiwa kuNowa, zenzele ngomthi wegofere indawo yokungena, wakugqiba ukuyenza indawo yokungena, unganeli kukuyenza kodwa uvinge imfante kona ukuze amanzi angakwazi ungena, ngoba ungena amanzi enza ubonakala. Bezawukhangela nathi sibuye sizokobo bomi bethu nanjengabantu abasele bekuwumkhombe oyikawe, ingaba sibe nayo na ibhitumene yokuvala imfahle khona ukuze amanzi onakalisayo angakwazi ukungena. Bose mayisikelele torhwana ukufundwa kwezwelayo ngoko nangona phakade. Haleluya, amen.